Sebenzisa i-commutative law of multiplication. I-commutative law of multiplication ukubhala u2 times 34 ngendlela ezahlukileyo. Yenza lula oku kubhalweyo ukubonakalisa ukuba zineziphumo ezifanayo. Siyaphinda futhi sithi i-commutative law ithi indlela amanani ame ngayo ayinamsebenzi. Ivakala ngathi kufuneka ucingisise, kodwa eyona nto ithethayo kukuthi akunamsebenzi noba senza u2 times 34 okanye senza u34 times 2. Uhlobo ame ngawo amanani alubalulekanga, singawajika-jika. Loo nto ke isibonisa ukuba zombini ezi zinto ziza kusinika impendulo efanayo nqwa. Ngoko makhe siyizame. Kubani u2 times 34? Makhe siyibhale ngolu hlobo. Umhlambi zange wayibona ibhalwa njeni, kodwa iyabhalwa ngolu hlobo. Sithi 2 times 34, kuba uninzi lwabantu luxabise ukubhala inani elikhulu ngaphezulu lize libhale lincinci ngezantsi. Masiyenze ngolu hlobo ke le nto. Sithi 4 xa umphindaphinda ngo 2 usinika u 8. Ezantsi phaya sibeke u 0. U-3 xa umphindaphinda ngo-2 usinika u-6, sibeke u-6 phaya. Okanye sithi 30 umphindaphinda ngo-2 ukunika u-60. Sidibanise phaya sithi 8 plus 0 usinike u-8, sihlise u-6 uya kufumana u-68. Sithi 2 times 34 ku-68. Ngoku siza kwenza u-34 times 2. U-34 times 2. U-2 xa umphindaphinda ngo-4 ufumana u-8. U-2 umphindaphinda ngo-3 ufumana u-6. Yiyo loo nto kuqheleke ukubhala inani elikhulu ngaphezulu. Nayo impendulo yayo ngu-68. Ngoko ayinamsebenzi ukuba unamaqela amabini angayi-34 okanye ayi-34 angayi-2. Nakowuphi na umzekelo uza kufumana u-68.